hari umuntu yanyibibanga ambwira ati Isaac Isaac twarabonye ikiganiro wakoranye n'umu mama araho ariko ararira yuko akeneye umwana wiwe yibwe n'umusani
jewe ufise ikibazo cy'umwana wanjye w'umukobwa ufise umwana w'umukobwa asinyaka 19 uwo mwana wanjye ahora atamba muri bijya by'amareresi numva ngo n'umusani nkavuga ati ibyo nibisanzwe nibyo yahisemo kuko sino mucunga kubyashaka maze kugenda uko umwana wanje yagiye muri ibyo bintu indwi zibiri ziraheze ntamubonye mbajije hirya no hino ngo hari umusani twa dogita ntambari dogita dogita nde ntabyonzi ngo Jay mu kinama
Dr Jay
Dr Jay
eh umusara cyabawe
impamvu ndakubwiye ko ari iwe aba banyi begereye aho Dr Jay yaba bariko barampa makuru meza bambwiye ko ari Dr Jay amufise
Je ne sais pas si vous avez vraiment fait ça. YouTube. Maze iminsi ishika kuri 3 ndiko ndarondera gusa ave ndanguma nandika ku bantu batandukanye ndabandikira abajama banje batandukanye ndababaza ko badashobora kuba bazi urya mwana w'umukobwa rero ari umuntu yacanye ibiribanga arambwira ati Isaac kireganiro twarakibonye rero turazi ahantu urya mukobwa aba
mana yaje mana isi ni juri ndakoza senge juma ndakoza senge urugamba ndimwo rugende neza mana ndagusabye usufashe urugamba rugende neza ndarutsinde kuko yatare amen urakoze namwe kusengera juma jux kaza mikanda baba
je naratashe ntashe mama urumva sasita zijoro niho yanyirukanye we na urum sasita zijoro yanyirukanye sasita zijoro Mami chambera avuga ngo mu Dr Jay ngo ni umustare ngo nta nakimwe afise je naramwikundi none mama ni wankundira ubu si mama wanje
ahubwo na ka bendi ko na mimi
apan
ayapiga bitu
bado atapiga bitu si ni bwanangu mimi niliwahi kumubeba kwetu mama ngali mukatala akadufukuza mpaka mi pekee nikalia nililia sana mama yaramwasi
mundu kunasarisha
mimi sinasarisha nini mbona mnasarisha
bona sikiliza sikiliza
bona zaki
wewe
usikia lazima kwenda kuba
tuko mwato kwa tuangalia baje atakuwa tu
mgenzi oh yeah we game
sikia kwanza unabasigira wazi maria shingari
doko maria acha bitu saona
hata vinga mtu wa watu mimi niko nagumuka mimi ndaenda katika chuma kangu ndaenda Dr Jay ona Dr Jay Dr Jay Askia basi. Dr. Jay. Dr. Jay. Maria Jesus Kugan.
Acha
kukutia mtoto wa watu.
Ona Zaki.
Convocation yake niletea ndai coup.
Sasa ona tuko mwa convocation. Gusa niko nakubwia wewe. Rekana nijo bintu.
Mtoto wa watu, wewe mtoto wa watu.
Sasa kiwa wewe super
eh. Nina eh ndafuna. Yo. Oh, mimi naenda baba. Mimi naenda. Mimi naenda lakini. Hii kazi yetu hii. Dr. J. Juma Jux, arega tugende mtsama, arega tugende prima jina muri mega yata. Gusa Jay King yo ni kimwe, nuko namubonye umukobwa. Ibi nizo vyimenyera je nyene nje nzobe nico nzokora. Je nzobe nico nzokora kuko ndabona mega ni atari. Kazima nabonye hari, nibyo nari nkeneye. Mama! Na yego katuri kadogo kweli. Ewana, Juma Jux tugende, come on. Ngo tugende kazima twahije misiyo yacu. Mimi ndaenda katika chuma kangu ndaenda. Dr. Jay. Ona Dr. Jay. Dr. Jay. Askia basi. Dr. Jay. Dr. Jay. Maria Jesus Kugan.
Acha.
Acha kukutia mtoto wa watu.
Ona Zaki.
Convocation yake niletea ndai coup.
Sasa ona tuko mwa convocation. Gusa niko nakubwia wewe. Rekana nijo bintu
mtoto wa watu wewe mtoto wa watu
sasa kiwa wewe super eh
nina ndafuna ndabara mukije jeritwa Isaac Classic ebane hari television shasha yuguruwe igiye kuza irerekana ibikorwa byanjye bishasha ariko byanjye bishasha gire bitangira kuza biracha kuri yo televiziyo ariko cyari hasi by the way racha abone bake ndasabye rero yuko tuginda faster mu kwezi kumwe gusa ndasubiyemo mu kwezi kumwe gusa tube tumaze gushikana ababone igihumbi tube tumaze kwiyandikisha kuri televiziyo Furaha TV 25 tumaze tukwire gusa igihumbi hari kintu ari surprise yibanje shasha ndafitiye ngira ndabashire ngaho kuri Furaha TV cheni Isa Classic neme n'umutima wanje wose gushikira Furaha TV 25 andi kuko nyene kuri YouTube Furaha TV fura mugiswa ruko nyene Furaha TV 25 Furaha TV 257 hama uce wiyandikisha logo cyibona ngaho wiyandikisha hajya bo entre temps urasha urakura bona ibiganiro by'abajeune ari umujeune yitwa Karim n'abandi bwo bakishigano vyiza vyiza hajya a kumwanya kumwanya ebana n'ukuri kuracerwa sana rero ndasubiyemo mu nyuma ukwezi kumwe gusa gukwiriye tumaze gukwira ababone igihumbi barenga faster hari kugwa gishasha cha Isa Classic gire guza gicaga kuri Furaha TV cewe neme gushikira wewe rero na unkunda jewe tujye gushikira Furaha TV na Isa TV shikira Furaha TV twese dutere imbere. Yes, amahoro y'Imana bani namwe bakunzi ba Isaac TV. Nukuri mumbabarire uno munsi nahishemo nokura kologo. Bakunda kunda kubona ikijya kiboro kiriko gacha Isaac TV. Kijya nahishimeye ko ndagikura ko kubera igikorwa ngiye mu bujya nticoroshe. Igikorwa mwanumye bujya nticoroshe. Hari umuntu yanyibibanga ambira ati Isaac. Twarabonye ikiganiro wakoranye n'umu mama araho ariko ararira yuko akeneye umwana wiwe yibwe n'umusani.
Jewe fise ikibazo cy'umwana wanjye w'umukobwa. Fise umwana w'umukobwa asinyaka 19. Uwo mwana wanjye ahora atamba muri bijya by'amareresi numva n'umusani nkavuga ati ibyo ni bisanzwe nibyo yahisemo kuko sinomucunga kubyo ashaka. Maze kugenda uko umwana wanje yagiye muri ibyo bintu indwi zibiri ziraheze ntamubonye. Mbajije hirya no hino ngo hari umusani twa dogita ntambari dogita dogita nde ntabyonzi ngo Jay mu kinama.
Dr. Jay.
Dr. Jay.
Umusani aracyabawe.
Impamvu ndakubwiye ko ari iwe. Ababanyi begereye aho Dr. Jay yaba. Bariko barampa makuru meza bambwiye ko ari Dr. Jay amufise.
Kana mwana kimwe kuri Isaac TV tarakiraba gendo kirabe vraiment kiracari kuri YouTube. Mazi minsi ishika kuri 3 ndiko ndarondera gusa ampe ndanguma nandika kuri ku bantu batandukanye ndabandikira abajama banje batandukanye ndababaza ko badashobora kuba bazi urya mwana w'umukobwa. Rero ari umuntu yacanye biribanga arambira ati Isaac kire gano twara kibonye rero turazi ahantu urya mukobwa aba. Mama kina muzala mama we ndago turaza hanaba mukamenge kuri 11 ati ni hava wewe rero zaki nimba wiyemera reka tu address hamugende wiyahurireho ni hava n'uyo musani nyene Dr. Jay ni wa musani nyene nabwiye numu mama ariko ararida yuko bamije umwana wamaze desimene ndwi zibira tamubona ngo yagiye no musani ngo bivugwa yuko babana no musani rero umwe mu bafanze be wacu abafanze bacu mwo bawe nokuri niwe yanyibibaga ambira ati Zaki ngo ndakwereke ngo ndakubwire aha naba arama adresse yose ati ni kuri 11 ugeza ahantu bameze ku nuko nuko bazi umukobwa yitwa Audrey. Nawe narizi n'izina nanjye yitwa Audrey niho abana niwe musani rero come on Juma Jukes behind the camera inkuru rero umuduga rwa nawe na usize nyine imbere y'umuryango nyine eh naha nyene burya nashitse kabisa je nabirefu rero Juma Jukes ahantu rumva ambye n'umuryango sinzi exactement inzu ahiri mana ya mana isi ni juri ndakwanza senge juma ndakwanza senge urugamba ndimwo rugende neza mana ndagusabye usufashe urugamba rugende neza ndarutsinde kuko nyatari amen urakoze namwe kusengera Juma Jukes kaza mikanda baba bambye hani kwa Audrey na Dr. J babana tutaje no musano murafe Benu kunuko. Unioneye undabire ubuyu waye. Umuryango wa mambo.
Poa. Sorry, pardon, I need to grab. I don't go by my gang with called Audrey.
Audrey?
Dr. J, Audrey, since go by my janga.
Audrey, Nijewe. Nijewe, Audrey.
Ah.
Yeah.
Audrey, no, you. Inzoni?
Eh, Karib.
Merci. Chaque winger.
Eh, Karib.
Juma, umva. Uniwe Audrey, niwe mkoga wa mgei, yuko wala kumegara chari muto. Ingo. Audrey, mambo.
Poa, kariwa katenura.
Sante, Juma, rikani chari nga. Audrey, nipo.
Ego, ndashi.
Mezeneza.
Ego.
Yana, kumenga waka angu tuwonye kamera. Nabzumenyeri?
Nabzumenyeri, kweri. Augo ni vishasha, hawa iki non. Hawa iki.
Unindi.
Sheri na bashitsi bacyo baje kutugendera.
Narindi.
Uyo ni umugabo wanje ni Sheri wanje.
Dr. J. Dr. J. Oyo. Mze baba.
Ni
Isaac wa.
Isaac.
Ko bien.
Ya fresh.
Uravuze akugendeye muta.
Noni.
Just on gay, Dr. J. Darekure kwinjira.
Oya, nurekure. Oya.
None kumenga bifashe uko ni.
Je natangaye cyane kwanze.
Eh? Oh?
Tungye ni.
Mbo miko na nani niko na ujumbe wako wa.
Oya, majenda ruse nuko.
Eh?
Ya kustijo munyane.
Eh.
Kano lazi mikoba ni mimi si ko bigoye sana.
Eh. Sasa. Dr. J. Tu ni poké, tu as une salimie. Tu as une
salimie.
Tu as une salimie. Tu as une salimie. Tu as une salimie. Tu as une salimie. Tu as une salimie. Tu as une salimie. Vipi?
Oya. Ona saa.
Eh?
Oya.
Niongee asina mama aliki hapa.
Eh, wewe muongee jenda rusheruku.
Eh. Sawa sawa. Asante basi mama aliki. Je, kwa kumhai tuvuga rasiri katukivuganire nawe. Dr. J. Wewe jifungania ne mchumba wa mugabo.
Eh, na mugaburiye.
Eh.
Yego.
Manda vai surprise kuno sinarizi ku ari we Audrey amfete je bambiye ati runa arano ugenda mubaza umukobwa twa Audrey tukama ibyo ama cyane bambiye ati voilà yenda shimira imana ko ari nawe waje no kunyakira bituyatari so Audrey ko na uliza ni ko na uliza kama ni sadye tamaje akunyo basi ah ni uba
yego ni omba ngani muhira
sawa mwara mengaritonda sana we Audrey, mwenye nyumba yake. Mama, paka umeshafanana na nyumba. Jeko wa muma ya Audrey na Audrey. Ni sawa.
Ego.
Je ni zakura?
Oya ni gambire ndana kubonye.
Ya free.
Ego.
Ah, Audrey ni angusha.
Hapana. Njomala kwanza na kuona. Ndio.
Okay, sawa. Kwanza sorry. Gusa ikintu kimwe nshimye nuko ubonye kamera bitaguteye kibazo cyane of course wakangutse nabibonye ariko bon nta reaction bizahaba kenshi turamenyereye iyo tugiye kugendera abantu utabateguje kenshi birakunda gutera ikibazo ugasanga n'amakamera baramenyewe rero Dr. J araguhaye discipline ya bien vrai Dr. J ukora demo wa bien wa ukora madame wa fresh Dr. J hola sawa ona Audrey tudo assim já o mze da guriza tá jib
e na naquime cheiro tu ganha com fuga na antena tu é no giri que vazo
é o jaski
as aqui na fora a coisa aí não vai jogar já antes
ah tu me toca aí frente a meu Dr. J tá moinho ah tá bagunça de petir b o Dr. J Dr. J Jerekani, dekani yagira hanze na Sheri wawe sha ona Audrey. Mama leki anagumuka. Mama alinikunituma Audrey, mama yakunumye.
Eh?
Mama wawe yakunumye ambiye ati vraiment Isaac no uje mwana wanje vraiment je na mubuze. Kandi yagiye ku muntu ça fait des semaines wamuseze umubwiye yuko giye gukina ama cinema ucuhererayo.
Je mama vema ego ndavyemera ko navuye muhira mugasimaze des semaines ndibaza. Ni nk'imisi mike yankindwimwe. Je icatumye mva muhira icambere mama wanje arakaze urumva gukara hamwe nyene ni ibintu ntovuga arakaze cyane ikindi chaka
ni gukara ku muvyeyi si bisanzwe Audrey
mama we rera ararengeje ndindira rero ndakubwire n'impamvu nasubiye muhira kandi je naratashe ntashe mama urumva sasita z'ijoro niho yanyirukanye we na urumva sasita z'ijoro yanyirukanye sasita z'ijoro
Kubera hari yabaye.
Je sinzi ibyo yiyumviriye mama arakaze cyane.
Cyanke ni bya bindi bakuga mwinjiza mu joro.
Oya.
Ruvuye.
Nari nteramye hanze nyene ibintu nk'ibyo urumva gutera amakarigara. Mama arakaze cyane. Ikindi nacu.
None ndirakwanza aho nyene. None uvuye iwanyu Audrey, uvuye iwanyu bisigura yuko ucuva ucuza ku muhungu.
Deka mama yaranyirukanye saa sita z'ijoro naca nje ahenda umukobwa eje n'impamvu navuye muhira mama icambera avuga ngo mu Dr. J ngo ni umustare ngo nta na kimwe afise je naramwikundiye none mama ni wankundira
yaraguhaye ngo ni umusani
ngo ntaca afise ibintu nk'ibyo je naramwikundiye mama nawe akavuga ngo ibiki n'ibiki mama ngo ntawashaka kwanza n'ikindi numva Uyu si mama wanje. Si mama wanje ari kaguma nkurikirana mu buzima sinzi impamvu.
Audrey, ne sasindali kule yaga lakini.
Ndiali ni lea kini binafika. Sipiko sasa unalea mutu tukamuna mutunza bitu ya hivyo.
Yuko atari mama wabikuye.
Ibyo ndabyibaza ko narabyumviriye bibo mbonye na comportement ngene zigenda zimeze.
Uno na mama mufi.
Je na mama dupfuwe muhungu. Ego
mufu bijabanye
ewe umujamo
manje
ngo no mukene ngo naca afise urumva
ati ya kizamani n'ibyo n'ibyake rato ukora zo zongera bituye
basazi ba Leon Shida
ukora ka band ukora mimi
apan
ayapiga bitu
bado atapiga bitu si ni bwanangu
Alo rega wewe mama ikindi kintu mama ariko aravuga attention nimba bari baramukurikiranye neza ariko aravuga ati je ndasavye ko basi aza amunyereke amuzane muhira amunyereke babane bizwi n'amategeko Audrey sinalewe ka vrema
mimi niliwahi kumubeba kwetu mama ngali mukatala akadufukuza mpaka mipeke nikalia nililia sana mama yaramwase haraheze iminsi atari bwanyirukane haraheze iminsi nari maze kumuzana mama caramwirukana
mama uko yaravuze ko atamuze atarigira mama
yaramuzi yaramwirukanye nurumva ntihashatse
yego nari korakibonye
ahubwo ye uranyibukije none kubera iki mama yagiye kubishira ku kiganiro mpaka rero nanje ndabibona kubera iki kubera iki yarinze kubishira ku matrevi
oya kubera ari yakubuze
oya si kuvuga yari yarambuze kandi yarambonye akaca twirukana atazi ikitujanye muhire je ndakine yabisize ku kiganiro narabibonye ndatangara
watangajwe no kumubona kuri kiganiro
ego
sawa Audrey reka basi tugira ariko turaba bugera bari abantu bakuze bari abantu bisone bari abantu bahagaze neza babakeneye kumenya urekanye nuko wewe na mama wahari kibazo kirimo je nariko ndumva neza kuko ntumbwira ati kuba adagushakira umuhungu bisigura kuca wivumbura muhirukaza kubana no muhungu Audrey kweli
yaranyirukanye erega mama afise ingorane basi ndakubaze none mama ntafise umugabo na mama arafise umugabo wiwiwe kandi kwanza ikindi nacavuga ati ngo je ndumwana je ntabwo ndumwana ndumuntu akubuze yego Jeff simyaka 19 umva rone nakuze
uriga
oya narabiyebye
warabiyebye
kubera umugabo ni hatari
none nta gahunda zihari hagati yawe na Audrey nanuze na Dr. J nyine zaweza amasomo n'ibyo
yatari oya none abanyeshuri bariga bari kubagaba Nta munyeshuri oya ibyo bintu
ndi ah rabarongwe biga
oya ibyo bintu sivyo uri cyaro ukatunganya urugo umujyanga ibintu nk'ibyo
none dre okay jewe hari kintu basimere yasavye sivyo hari kintu mere yasamire yasavye yuko frema ibyo uko biri kose ugenda mukabona namukahura sivyo none
Isaac reka kunyinjirira mu buzima rekana na Mereke vrema kunyinjirira mu buzima Jenny shakira kwiyubakira urugo rw'iwanje rekana
none mwagize mariage mariage mwagize cyane yakwegeye ko
eh ni atari birashika
birashika
yego kukwegera ko nyene
none ubona urariteka ku muntu w'umuvyeyi
biba
ona Dr. J ukuna nani we ukuna sarisha mtoto wa watu fanya wowe hakuna kuna tupelekea sister bila mariage ndio vitu gani oh Dr. J Ah, Dr. J. Askia basi. Dr. J. Dr. J. Maria chez Kugan. Acha kugutem tuto wa watu me.
Ona Zaki.
Convocation wa kinletea ndai coup.
Sasa ona tuko mu ma convocation. Gusa ndiko nakubwia wewe. Rekana nijo bintu
mtoto wa watu we mtoto wa watu
sasa kiwa wewe super
eh nina eh ndafuye yo oh na mimi naenda baba mimi naenda hine hii kazi yetu hii Dr. J Juma Jux, reka tugende prima njye namuri mega yata. Gusa Jay King yo hen kimwe nuko namubonye umukobwa. Ibi nizo vyimenyera je nyene nje nzomenye ico nzokora. Eh, nzomenye ico nzokora kuko ndabona mega ni atari. Kazima nabonye hari, nibyo nari nkeneye.